weni mwana kasi wakulangwa ninjani wanga msanga uyo wasanga mwolindi kukuti wasanga mnyake wakuluska wose weni wamtengo wakuluska chuma wakufumila kwa mwene chiuta walenda sanga walenda sanga walenda sanga walenda sanga Wanena msanga Napenja mpaka masoku chesamba Na kwamba kutaya mtima Nanga uli ukawa kutali Mepo kutuka mavingo Ukazomela kuleka bantu bako Lelo tazgoka untu yumoza Wakumezge kamyose na kuluamu Ine wako na weso wane wane Wanena msanga Wanena msanga Wanena msanga Wanena msanga Wanena msanga Wesi wanekana nkande
Yes, sir.